hello guys. Welcome to my vlog. Nami karon sa Shindaloy City.
My chicken.
Asa?
Chicken.
Chicken?
Yes.
Where's the chicken?
In my house.
Debbie, no?
My house.
No house?
Yes, I will be eating my chicken in my house.
Kaya chicken sa mong house?
Yes. So yummy. Go try.
Kiss.
I game sister.
Ati.
And my boss I get my stool and my sister.
Hello, Ati Bibian.
Hello, Ati
Bibian. Ati Bibian.
I was first day.
Ati Bibian kay si Ati Bibian. Welcome to my vlog.
Da 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 da